I-Oshoko kumdaweli nobukumkani baseSwatini kwaye ukuthintela kunwenwe kwe-COVID-19 luxanduva oluphambili. Uninzi lwabaqhubi bezigadla luyanqwala.
Every time company yethu iyasithatha isisa ku-OHS so that we always test for coronavirus before we cross each and every border.
Kodwa abanye abakhenkethi bakhwiniswa lixabiso lokuhlolelwa i-corona.
Ayinkinga expensive kule mali nguthi 850 is enough money then. Eniyasilimata
isebe lezempilo namaziko kude kufuphi nomda ahlinzeka ngeziphumo esikhawulezileyo
futhi ke lokuhle ukuthi bavulele inye lab lapha empuleni lokusho ukuthi lama-test latawentiwa la atayoprocesswa lapha empuleni esibhedlele.
Amagosa axhalabile ngeencwadi zeziphumo zomgunyathi.
Kunebantu lesibabophile yaba ngu-15 sabaniketa emaphoyisa akangwane kuthi at least basisite ngokuthi baphenye ukuthi labantu bawathole phi bawathole njani lama results.
Athe gqolo konyuka amanani abantu bosulelwa intsholongwane ye-corona ngaxeshanye imida emincinane isavaliwe kodwa imithandathu yezorhwebo iyasebenza.